nantia yango esika nyonso yo lingi na pena mipesi mobimba na lingi ata distance mokete chanta